Almost so moving while one chest, yes, say. Yet to me, I will be statue as you hold any pacron on your dean and to me, I must set you know as a cobassan, a young metis empire. If so, Panin is preacher, any a diabo, a young man of a fair fair, young man as Sarsua, as a senko, Panin, you dean et me ba, no, ni pacron, you dean, ah, naso, ni pacro, dinner so on veli, you know, now no soon, you dean a banner so pa, who ent mano, nanny dean at to me a ba, now so where dear, a come here at a saddle on Panin and now don't go kufado, and then a tin ni be or can who a year or record. And you do, or no mum, and any dean or moody, ever sa statue, no, a home, a cobana sa, a hard drink, and untino, one more modiana, any more, any muiano, one more encona sam from Swana, one more a yeno, one more coche, now more corrective bibiana, and to me, and ye pay, and ye pay, one more etches or mampany, ya when ye baby equi, now on ye nipa bakufu, now or homa or mine enina, ya gana funina, any more, ya chess a washer said ye near man impact, and let us say, and near my hood over ye, or my gun, and will be a daddy pay faces as tivishan ni munyam yie pa na ekoba ne sen na wo ye ne statue esi ho na wo ntimi antro ni din kura anwu ho anche time aye wo no any time a ofri mu kura e wo my ganam no se ekoba sa na enhyeda ento aso mu kura na akokopie mu e wo kwa menkroma museum se ya okokodu ho a bo se ni statue si wo fefefe ya drum no kama wo wo ho a ni din e wo ase a eche time kura ye de wo no ne ade nyina time a odi free mu ani ade nyina ne man makumakum bi e fa ne ho nyina no wo mu atrotra hyase ama opan kura obe bue sa stati yu nou anu anu ebi ya unusu ni dini ewo ho enu ti sana nanko omu shea ni mwusea kibbe tumi abwa inti omu huni ni enti ya omampeni nana adadanko ya kufuado ena afe ya urua kukua yudo ho omu mwumu ni omu dini ewo soa opani inua omu nti ya ye ya asumbye pak ewo omaigane munu omu ni bie ni dini enka hon enu ti enyadi ya eto asumu kura inti mpanifuwa enswe na omu entoto hon ense msa debi ebe timi abwa na enmunyam sha esene fasa esasi yetini ba opani inu ewo omaigane munu wɔmo atumi ayɛ ne sane atumi aboa mandaache ma wɔmo bɛkwa kɔpie mu ɛwasumdwo park hɔ no wɔmo statue no sɛ si hɔ a wɔma hu sɛ ɔpani ebia na ɛbɛ kakra no yɛ nananom wɔmbɛba na wo biɛ nanim ne pictures ne ade ɛnhyɛda ɛni hɔ ne ɛkɔkɔdu hɔ a hɔ adi ne wo ade ne ho ɛkɔba saa ɛnkyɛnkunan ɛma ayɛ abakɔsɛm kora kyerɔ no ɛyɛ ti one time ɛnu timpanifoɔ ɛnhwɛ nka ho asɛm na nim anim ya no wɔmo ɛmfa ɛyɛ ɔmampani dada John Evans Atamels wɔmo fa ne din ɛne ɛnyɛma hodo aka efa ne ho no wo mfa nkobɔ statue no ho na emwa na o mampanin dada John Dramani Mahama so akasa e dia twa se wono ohwe aniema mu pa so mampanin John Evans Atamels a wele baby call wono ne ti adwa man so sesia nka oman o haw ne abenedi a ye namu ya aniema bo aye dindindin e wo man ganam a ye ka ho asem no ko panin no ode ahobrasie ani ahomo bro ne begye yen so fefe na wahwe e den sesepa agufom aboa ama yatumi akwako yanim ape anopuma sibre e wo man ganam wo kiremu a o mampanin nana adara kwa kufuado so man bia wɔmo ɛda na die ɔno na ban no suban bia wɔmo ɛda na die ya ayɛ te sɛ kofi wa wɔmo fi wɔmo ni ayɛ te sɛ de wɔmo hyɛda ɛnte sɛ gan ha no ɛniema mu ayɛ den no ka wɔmo mpani dada yi na te so paa nka sabre no ka watumi atoto niema yie ahu ye mɔbɔ mpon kakasa de kora ɔbɛka kyerɛ ye kora no ɛbɛma yakoma kora ato ye yam tu ɔno de ɔwɔgyidie ma papa sa ye nka ɔno na ɛti adwa so sesie ya ka niema kora nka ayɛ basa kora no a nka kasada nko kora ɔbɛka kyerɛ ye no betumi ama yakoma kora atumi ato ye yam enu nti no eya niema hodo bi a wakasa afa ho ani nyina no wode etu dwa e wo 10th anniversary o mampanin dada John Evans Atamels o free mu e chese wo hwa gese mfie du mu ani enu ena mpanifo aye amamre ni amane e dia kai no enam so e mani asumbie park o mampanin na na adankwa kufu wado ne no wura kwaku ayido hu no mu wo mko ye o mudie wie ne NDC amanyoku no so ekɔ ho ekɔkɔ ye wo mo e dia e wo ho nam so ena opani wo kasa no ena wode etu dwa se o mampanin John Evans Atamels wanya ni baby kono na ahumo bro ewo ni mu owo atenka chese o ka asem kura akyere wo na sa asem no enye da kwan ye obefa so aka asem no akyere no etimi ma abotoye mu eba nanso o mampani na na adran kwa kufu adone na ban de ene ene wo mo ka asem asi one time wo nte wo mo ase kura ete se de wo haw no a wo namu no wo mo enhyeda enim ne wo namu enso na chese ne ma enko yie kura wo enso kasade pa de wo mo enibi ka kura chese wo mo ntimi enka bi enkyere ganafo eno ne nam so ma wo gina so a wo de akai o mampanin dada John Evans Atamels e wana ho brasie ene na ho fama ne tema na owo e ma oman yi ya wakire mu sese ono ne te ase pa e no da so e ye o mampanin e wo man ga na mu a ka gana fo nke beti asem de kakra wo ya som e wo mu se ahokire ye na mu na so nko betimi abrebre ya sen kakra kakra ma ye timi anya botre atwentwen so ama ne ye beye no wo mu atumi ayeni yi. Now, a wo yahoo and as a 10th anniversary yahoo, and a yopani kwanchere for that at Tamils Institute, Ora Samuel, Koku, and you the hoso akasa, wadi atu jase nyankuma dia, o mampanin dada John Evans at Tamils, Abusian for a koye, ye, nam soma NDC amanyukuno, ebo a womo, echi dom, ewo babia yesi opanino, and she in crying. And she in crying cry if you say, opanino no, ye Christo ni, ya, and nam soma o mampanin, nana adanka kufwado, wani costa development for a year, yamo makoye and renovation. I didn't see you, my dear Nams, my method is soft for no, and in penny form, make a cake, a baby, Piemu, and me a bomb pie, our own valley to be just your pound to my kama. Yasha send your money now, Eho, or China near a chair, what is I end this year, my new quarter in a bush and four. I say, I quack up Piemu as we get pack a hole, I could go goon, sadding yan and yan, maybe I could go a yes, I said to you one. One of your bottocas and what to the dinner stinking rituals. Natchez a whooshemwa, a yankuma, dear beer, and shed munyam cra, and shed munyam, oh my god, and one. Wujina so edi sansem wenye na atuja. Wachasa opani no ye Kristo ni Methodist ni iba mpa. Chasa himsi ni ya huduwe yi opani no kwa chasa ni mranti bremu ni atiye jinano. Na oyonipa openi ya nkupon asem. Na chasa amamre bia ye nyankuma dia enshe dan she mkuna ya. Wadodi ya mfasa stinking rituals ayesa amamre tantan tayeno. Saani mani ya manene ni nshe da enyehu. Edu ntise wawuna nyankupon ayadum. Na chasa yufie edu aba. Sa ye tiwe ukurano. Sa wobi wa afi eswa yeko onveli tumbo no. Anasi ya kopahu entuma. Na ni esene fatabia inscriptions ni adie nyana ya diabobo bohu fine. Edu ntine se nyankopo ayadom ne yanya na se mfie du aba. Na ye hye na nimonyama etise ya. Na momo afa akire edi nyankoma adie bia kwa fufafara ho, edi ahaban bia kwa tetare niema ho, e mebe kwa kwa wiase na akwete opani no kwa no ye bosomsom ni. Nanso opani no oyɛ Kristo ni ba mapa Methodist ni papa. Ye ka se hymns pa o to anye bi nie. Ya ono so kwa mrano no, eya na otimi etutu bi kura edi hye da nimonyam. Nti ekoba ne sa na eha adwen pa nti sa adie no Womu eye yen womu anye ni ye kropani no kone Twitter handle so edi sansem wenyi na koko tu dwa ekse se. Adye nwa abusunya fono aye nam suma NDC ya manyoko so abo womu echi dom no. Enche enkuna yikuwa e womu aye gane mtisa adye no womu enche omu hufri na yentimi fani mo nyamu e sene fata. Enu ewo Kristo muo no yentimi enfamo omampeni dada John Evans atamisa ni omuko ye edye enye adia eshe enkuna yikuwa ema neni mo nyamu etimi ewe peye e womu aye emu. Na opani baako a wono eye law lecturer e wo Ghana Institute for Management and Public Administration Gempa eye Owura John daako na wakasa e de atudwa se Ghana haketa se hye ne proye ene ademudi agie nyina no enye nipa baako ana institution baako ana se abamu nipa bi ene sase ye tenetene yensa e wo musu ye nyina Ghana ha ye nyina ye ka ho bi e na ama na kwakoko wie sante me tenetene yensa bia e wo obiya so se de beya edu ba bia ese ye amanyofuo nko na womu eye corrupt ana se ketase hye ne proye ehwa na ye de nsa atentin institution bi so ene na nsen ene shrajefuo ene Ghana statistical fo womu eye researcher womu ye Ghana police service fo de free di kanse na demudi agye de womu ene jepa e wo my Ghana mu na demudi na womu agye no hwa na de ma womu Ghana police service fo no se womu jije 11 city se 22 city se 33 city se na hefo na yi 1 city no edema wo mo ma wo mo so wo mo agie nti wa wu yi ye ne ye wo agie ne nyina no mu nyina no look at daya mu nyina no mo ka ho bi e na corruption no ene ketase hye no e ko so e wo oman Ghana mu nti ye nyina ye nye ye ho aduro e wo oman Ghana mu yetimi ye ho aduro a enu betimi aboa ma yetimi akon akoyanim o se wo ye teacher ni exam si ya ye ba ba kire yi o e wa pomo dia e liki exams questions no dia ma obi what ya say wo ye adwuma e wo bi a ba bi a exam si ye hwesu yi watimi a wi apepesi exams questions si ya kotonton agye hu sika di ama akwara no so ono so wo papo so dia kire no so akwa akwhwe e de kire hwan ye mbleme no mumie no nyina mo ka ho ebi ye te wo yi electricity fo yi ya kan ho asema illegal connection pipe nyina illegal connection se fo na ye e timamufo no a ene eye adrobafo ye to petrol mu ye nyantum mu a na afa mu ankasa mu de mutum mu na mo jisika ya lorry fee ni motumi atotum ni nyina eka ho wo ye dwadini wo ton gari ye de cap ba akuma jini cap yi ene ye wa shada wo rubber e de a she inside nti ye to wan cap a sesese ye hwi a na chese eso ate obi so abobo tokuro wa asia nti banche no e binzi na wo to a wo to wan cap abokwa ko du fie ne nu wan cap wo so ka ho bi na ketase she e ko so nti opani no de wa tenetene ne sai wo Ghana fo nyina eso wo so yo hene Obia could be bonnier and to say, no to tune to Magus, no walk police station, so I could radio, I'm a quadao, we are politician. Oh, where dear, dear my men, no a con, no a quo, and crop for no man or money at the Nina, I can who be a catastrophe, a cosso, a woman, my gunum. It is yet tenetry and sadia, necessary in a tenetry and saco yanka sayaso, and this year dear new sharp, a year politicians and quan, and this year dear new sharp, soft one quan, Sanya mania maninan, and yadi a bit to me, Abwa, Amia Queenim. Enti no wakasa ansem we nyina ewa critical issues so a chese wa chechire mu akosoro pa ma chese gana ha no wakankankankan me ehusa niema enkoyie enu nti no wo chire mu a wo chira kwa kosisu se ye nyina ye nsesa ye suban ewa oman gana mu ye critical issues na no memenda na nya asem keto akora ene ye wo bobo so pa wa bo gana fo nyina ye chinti we de ye nyina ye mfa bi nya futu oni mfa enye ade papapa edusuade kese e ma ye ho ye ntu ye ho fo se de be yakata se hye ene proye ene ademu ye gye ewo my ganam no ye nyina ye betimi atu ase abom ne nte sade a ene ene eboye ye wo ye wo fo wo fie akoda ye onko dware wo so onware wo se ye ko dware na mema atofe ne nyina eye katase hye ne pro ye dibia se oni mu a ene ye wo ka ne pen a kyerɛ ye nyina enti ye nyina ye nye ho aduo se de be ye betimi aboa na etimi ama oman yi afa ne ntoma pa afra na sɛde yɛbɔ ho dawuro no ɔman yɛ foto samfo a ɔman mu ɛyɛ owura ken ofori ata wo kopie mu ɛwɔ mrahye bebiam menimo kasɛ wo hyase bɛ 2 o'clock mu ɛhɔ a kyɛsɛ wakasa ogusu a wo kasa na ɛno ɛna aba bepie mu sɛ wo hyase wo ne kasa yɛ mu no wo kyɛsɛ ɔman ɔhaw ne abenedi ɛna mu no ɛnyɛ gana ha nko an ɛyɛ firi baabi ɛna aba ɛfiri de ɛfiri o wo kyɛsɛ ɔhaw no ɛna mu no ɛfiri de ɛfiri ɛyɛ wiase afa na nyina ɛna ɔho kyerɛ ɛne abenedi aba ebi aba bɛ so ewo my gun mu na ka tisa anka omukwa haya mefunu ka de na ka omukwa kope wo hote ni omudi kan e kaaye ko mu kope hwe wo ho efise o haw no efri ba bi na ba bepie mu ewo my gun mu ye a chese ye kra ni developing country aye ko ye nim kakran 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 na no ye develop no o ka sa ne ho e chira na so o mu o ma ye yi a wo mu tetetete apem so no wo mu kra ka se wo mu chire wo mu a na ye ya fe ni ye ba be ye ni ye be complain enu nti ne eyo man no ene ne ma hodo bi a enko ye wa mama ya hodo bi so no ena bi aba ba so ye so ewo my gun mu kan ya akokosi sudua se COVID-19 no eka ho bi COVID-19 ye eba aye no na ebi ewiase enipa anko na enipa aba businesses nyina e collapse ye a chese yi nipa hodo no abia di ewo my gana mu ene mia mia hodo bebre nam so kra ma nipa hwe sika bebre ewo gana ha sei ene amia mia hodo e keka keka kese wo hwe mu a niema anshada anko yi kra nam so e ma niema eye basa nti eno ne ka ho bi ama oman yi ye ho akyere ye nkyere napa nam so amia kwa kopie mu ewo IMF na nka sade a kenya dia nke bekwa kopie mu ewa IMF ba bia fisa na oman yi no MPP amanyokoro wo mu e chichiri ni yie pa a chese wo mu etutu ni ema yie ama ye hu atumi ato na antimi an kwa ko wie pe ya sa busuye fo COVID-19 no e ba ya chire no e kwa Russia ni Ukraine war no so bebo na chidom no ene nam so ma oman ye hu atumi akire ye nti we ye nsem a finance minister wo oman gada mu wo no so e dia tudwa eno so hu nsem no e bedu anwumre no na chese nsem ahodo keka ni atwetwa na sisinesinesinesinesin na chese UTV kasie bom 6:15 ye de nyina bebre mu nti mu nkomoden ana mu hwe UTV no na wo sa budget review ya wo keka ho asem ya na Ghana fo anese fo a wo mu e wa pom din adwuma nim so kyerese wo mu so ntena ho e ma wo mu ye nyi o ma yibone etetra fi se besi sabri no wo mu adwuma wo mu e ya wo ma wie school be etse 3 years ni no ye mposti wo mu emfa wo mu enko ba bi manim dia wo mu ekoji ye no wo mu emfa emmo a oman ti wo mu enam so akwa kopie mu e wo parliament ani mrase bedwam ho ani mu ho no wo mu akwa ko jina ho ki binum kitikita placards no ne ade a wo mu e kyerese enema enko ye ntini wo mu entie wo mu asopam se de be ya ebetumi aboa na yetumi aposi wo mu akokwa kokko mia mia hodo na wo mu so ahyase agye akatua e wo man gan mu enu nti no eho ensem nyina no wo mu e de aba mu ntɛ kyerese wo hwe placards ahodo kitakita wo mu a wo mu nsɛm a wo mu kanyina no wo mu atwetwerɛ wo so ebinom kyesɛ wo ma ware ware wo mu e wo ma a kyesɛ sɛsɛ wo mu sa ekɔ wo mu ano nanso ɛnam sɛ yɛm posti wo mu no entie no emfie miɛnsa ne ebinom kyesɛ emfie miɛnsa ne ɛna wo mu awie sukuu ti fie a sɛsɛ nka ban etimi posti wo mu ɛde wo mu kɔ so besi sabre aban entumi emposti wo mu wo mu kyesɛ the last time wo mu bi a portal ne sɛ obi ɛmfa ne din ɛne ne details ɛnkɔhyɛ miɛmposti wo mu no ɛyɛ 10th November 2021 ya kyesɛ wo hwɛ mu a ɛnkyɛ kora na kyesɛ afɛ baako aba eno no enam so e ma wo mo mu 3 years ago no kwa nanke ye hwe anim se e be posti wo mo nanso wo mbe fa ye wo mo mu 2 years ago no na e binu wo ho a 1 year ago no na ye posti wo a chese wo mo kwa na mo chiti mo susu se e binu akotu atu asika ene nam so mi akop posti wo mo eno nti ne wo mo ni a wo mo de omani hanhane akopie mu e wo mra hye bedwam ene anopa yi sempanifo a wo mo ka ho asem e ma ne ye yi a na se betimi awie peye no wo mo e mo mode enti wo mo sufre na ye posti wo mo na enimdia wo mo agye ye no wo mo atimi di bi aboa oman yi bisa wuti fie sakra na wo tro e be kaka na pane ye no kra wuntimi enwo ni ye kyanko wo makokuku ye ma ene ye no mbi na afi kyanko kyanko na akwakoye asemfofo nti wo mo esrempanifo se wo mo e ma wo mo akonya na wo mo ko nimdia wo mo ekogye ye no wo mo ntimi fanko ye adwuma na entimi moa na oman ya pomdin sector no na se ya pomdin adwuma ye no no entimi entumpon na entimi moa na oman yi yemfa ye ntoma pa emfra Eha ena brebe ma mekwan amamide da ro kase no asi oba da obofo Adwoa Obiyaa Obeng ena me bo da ro imuma mu ena wi ma munyina mbo ene hwa munjeme ahinewa